Ndabaye ikaze bakunzwe Pam Channel TV mu kindi kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko nkunze kubivuga ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Uno munsi ni undi munsi aho tuza kwakira umutumire adasanzwe n'umwigeme yitwa Naila cyangwa Naila Confiance ahingura amabuji ayo mabuji akamotesha ibibanza tubayemo cyane aka ikirere tuba turimo. Uyo mwigeme akaba yoboye ishyirahamwe yitwa Naila Candles. Niwe tugomba twakire muri Smart Mind uno munsi aza kutuyagira intamba myahura nazo. Ni gute yashoboye gushinga iryo shyirahamwe, yashatse gukemura ikibazo kihe, mbe uno munsi ishyirahamwe ryiwe ryifashe gute, isoko ry'ayo mabuji yiwe ryifashe gute, na cyane cyane hano mu gisagara cya Bujumbura. Kaze mu kiganiro Smart Mind muri kumwe na Brandi Nzihindura kuri Pam Channel TV.
Karibu
muri Pam Channel TV.
Ego, merci beaucoup.
Ndabona witwa Jakabuji.
Ego.
Nje nitwa Jakukuyatse.
Ego. Nchanira tena.
Ndumva kamata neza.
Ego, karamota.
Permettez ko tukiyaga ko kuri buji ya.
Ego cyane.
Karibu muri Smart Mind.
Ego, merci.
Ego, numva nshashaye ko tuyaga kuri izi buji. Kandi reka unyemerere natse n'izindi ziri imbere yacu kugira babone neza les sortes de bougies turiko turakoresha n'izo tuva tuvuga mu kiganiro cyacu uno munsi. Mbanze ndagushimire shime ku mwanya uduhaye mu kiganiro cyacu Smart Mind kuri Pam Channel TV. Turakunda kwakira abantu nkamwe bafise Smart Mind, bafise ahantu bagomba gushika mu buzima bwabo n'icyo bagomba guhindura mu kibano cyacu. Reka ndaguha ikaze Naila.
Murakoze cyane, namwe murakoze ko mwantumiye muri kiganiro cyane.
Ego, urakoze. Kuba atazi Naila, Naila ninde?
Naila, amazina yanjye kwanza yose ni Ineza Naila Confiance. Nkaba nkora aya mabuji amota ayamubona. Si ukuvuga ko yaka gusa aha hariho na kaodo
nibyo numvise tukikaza.
Ikindi nacyo nize ibijyanye na nutrition ego muri Université Lumière. Ego
wow, félicitations déjà ku kintu ukora nutrition bougie n'ibintu bimeze ukuntu.
Ego
none ubu iyo passion yaje gute yo gukora amabuji? Ndaza kuza kuyaga cyane ku kintu kima impressionne ku mabuji yawe ninge na mota. Ariko imbere y'uko dushika ngaho iyo passion wize nutrition ariko uno munsi uri gukora amabuji, est-ce qu'il y a des passions yawe? Passion yawe ni nutrition cyangwa passion yawe no gukora amabuji?
Nabivuga yuko ari byose kubera byose ndabikunda. Ndakunda nutrition rwose, kumenya uri kurarya ukavuga ati aha ndiko ndarya iki iya mike. Passion yawe y'amabuji yaje kubera ndakunda kwikorera ibintu by'iwanje
comme artiste.
Ndakunda kubrikola ibintu nkavuga ati ndashoboye kugira utu tuntu, ari nacyo gituma nkunda kuraba YouTube. Ni naho na ideye yo gukora aya mabuji yavuye kubera nabibonye kuri YouTube. Ndabibona ingene bakora aya mabuji. Mugabo ndimva eske ndayazanye ino mu Burundi izokunda. Ideya je ngiheza juste nutrition ndi mu mwaka wa nyuma. Ndiho ndavuga
ati hari mu mwaka kangahe?
Bac 3.
Non, je te kuvuga ane
2021.
Ah, OK.
2020-2021. Ndiko ndavuga ati naho mejeje nutrition. Subwo nyene nzoca ndonka kazi. Ifo yuko ndondera ikindi kintu no kwikorera. Mugabo na nutrition yibande ntibibe ntze ya ntibibe ntibimbuze kubandanya nutrition cyane ntibimbuze kubandanya nico kintu nzoba ntanguye gukora. Niho rero naca mbona iyo ide yo gukora amabuji ndimva none noyakora gute byogenda gute ndagira ama recherche atandukanye ingene zimeze zijya zisanzwe difference niyo onya zinzi ziba nzimota ikibitandukaniye ko chandagwana kuri courant babyigisha ego chandayifata ndaronka ama notion atandukanye ku buryo aya maparfum arimo cyangwa kakaodeo karimo ivuyeho kari kukaramota utaguma wasamura cyangwa ngo bigukoze amadage
kari soft abakora twumviriza turi ku gaclima kameze neza cyane kakaodeo carbon kari soft baba ni gapika
oya karamota hariho n'izindi zirukana imibu dufate nka eucalyptus cyangwa citronelle matai tai bien byose birafasha kwirukana imibu niho rero maze kubona iyo ide yo gukora amaburi ndavuga ati ko zitamotesha gusa hariho n'iyindi efe ngira ngo ndabinzanye abantu bazo bikunda bukebuke but nkibwira aba nkibwira muri famiye ababyeyi bavuga ati ibyo bintu ugiruzane abarundi ntubaze
ntabyo bazotahura
ibintu bimota ingo biramota mugabo kandi bizo sesiyo yuko bizaba bizimbye gusumbya zirya
zindi kandi turi mu gisagara amatara arahari
kandi amatara arahari ntavuga ati reka nigeragereze basi ingire dukeye ntanguye kuzikora kandi nzikoreye muhira ndanazibacanira baca bavuga ngo ngo twa tuntu twawe turamota ndavuga ati twa tuntu twawe turamota
tukiri ngaho rero aho pardon gato urumva ushitse ko aho deja impact yamaze kuba ariko watubwiye ati narabibonye narabibonye kuri internet mbona ko ntongabishobora kubikora mbe ama matière première ukoresha wasanze ari biki bikenewe wasanze ngaha biri accessible warabironse facilement
oya nkana gato kubera nkibibona deja banaki donc muri uko banakivuga ama matière première nabaye dekoraje ndavuga ati ibintu bikunda rero biranze kwa ndavuga ati aya ama matière première igihe mbere ngiye umva ingene bikogwa niki ndavuga ati ngaha sinshobora kubironka ntana gato mugasha ndavuga ati reka manze n'importe dukey umva ndabe ngire ama test kubera ko nk'ama parfum dukoresha sico kimwe najya ama deodorant twiko nitwipoma bisaba yuko ari ama parfum akorana nayo ama bougie
ariyo ama parfum adakora cyo kimwe najya ama deodorant cyangwa ama parfum
biratandukanye
ari spécialement conçu kuri bougie
ego ari spécialement conçu pour ma bougie
hama ucure yarondera byabaye ngombwa kuyakura hanze
ego
bon aho njya ku kindi kibazo isike ubwo buryo bwo kuyakura hanze ama matière première wari ubufise byagenze gute tuyagire
niho icyo gihe nkibwira ababyeyi nkababwira yuko ama matière première hari ayo nzokura hanze nawe bavuze ati ibyo byozohoha ntibikunda ntibishoboka mugasha ndababwira ati umuntu makeyi ngerageze ntangure nkore dukeyi hama nzoza ndaraba mu nyuma ingene bigenda niho nari mfise abagenzi basanzwe bakora ibintu hanze ndababaza ingene bigenda ndahiga ama information y'ingene bigenda kugira ngo ugire shipping ukomande hanze n'ibiki kubera urabona yuko uri gaha mu Burundi ukomanda ikintu hanze udafise umuntu akugida uguma wibaza ati ntibiza gushika cyane naho nibyashika bizaba biri ku mahera menshi ndavuga ati reka ngire dukeye mfatanye n'undi asanzwe akura hanze ndabinzane ari bikeye hama ntesite ndabe osina n'ingene bikorwa sino nokunguka ndabikura hanze nkabikorera ino sino kunguka ndatangura ndadukora dukeye tumwe ndadupataje nabo tubana kugira bumve uyu ko nabo nyine bibota ego ibe nka test barambiye yuko tumota hama ncanga tangwa rero ndatudandaza ubwa mbere natinya gose ko yakuri prix nari nagize ko
okay turi ngaho kugira abantu bumve le challenge aussi ntutinye kubivuga uhereye kuri prix yanga
Iyo kutugurisha yari 23000
23000
ego
bougie imo
ego
umva deja kuri marché yari kuri concurrence waru yari faible cyane kuko deja hari bougie tuzanze dukoresha z'igihumbi za 2000
ego apa yizo onyaza igihumbi na 2000 hariho n'izindi ziri import nazo nyene ziri mu ducupa navuga ati imbaba z'importa hama ino bakazigurisha hariho abantu bazigura navuga ati reka nanje rero basi ndazikorere arize wanje comme ça nabo bazimporta batebe bazimenye abo bagura izindi importe mugabo cyo ndaraba papa ya pri zozo umva nazo nyene zari après pri nkayo nyene yari nka 25 kuduga tuvuga ati reka ntanguye kuri 23 maze kuba naca nkiga osi n'ingene ndabivuga kubera umuntu umaze kumubwira yuko ari buji yirukana imibu ari araza akayigura ukamubwira yuko inaramba abona n'umwanya imaze yaka n'umwanya munini ukamubwira yuko izamara umwanya munini hako yogura ijya y'igihumbi igahera mu isaha imwe n'iyi inya ushobora kumarana nka 2 semaines cyangwa iminsi wacha wumva yuko arakunguko bapfoye
Wow! Ça vous savez, il vous a dit courage, il vous a dit
que
vous avez bougé, vous avez fait un peu de temps. Ça vous a coûté quoi?
Umwanya cyane cyane kubera umwanya wo kumanza kubyiga kugira amarecherche n'umwanya wo kugira iyo teste nka sora duke ndaduha abantu batandukanye byafashe nk'umwaka ndi muri iyo test yo kuzimenyereza abantu buke buke
wazitanga for free
oya
ubuntu cyangwa baraguha amahene
kuri fase yo gutesta ku babanyi bo nabaha for free mugabo maze kuvuga ati ndazigurishije nari nahereye kuri iyo prix ya 23000 mugabo hariho n'utundi dutoyi twa 10000 nari natanguriye ko natwe nyine twari mu ducupa abantu rero bakaza barazikura rero bukebuke
turumva ko soutien ya mbere waronse ababyeyi baratahuye icyifuzo cyawe ni baranagushigikira hama uragera ku isoko ku isoko uragira tests urayitanga mbe umaze kubona ko hari abandi basanzwe bazizana izo nyene z'ubwoko bw'imota ziva hanze hoba hariyo defi wagize uriga ingene ushobora kuyisurmonta par rapport uvuga ati njye nzanye ikintu gikorewe ngaha mu Burundi hariho abandi bacyemporta ngire gute kugira ibyo iwanjye bisohoke cyo kimwe n'ibyo bisanzwe biriho
yego defi yarahabaye rwose kubera deja abantu bamaze kumva ngo ikintu gikorwa mu Burundi hariyo bavuga ati ibyonya ni bya fake ati ntibikunda ntibiramba isibi original ikindi nacho yari kubumvisha iyo prix kubumvisha yuko icyo giciro ategeza kukigurira kuri iyo buji kubabwira kumota barayumva yuko imota ngabo igiciro cyaramanje kuba nk'ikigize kubera baca banja ego baca banja gukompara n'izindi mugabo ehezima naraguye kuba maze gukoresha iziri importe barambwira yuko zozo zitamota sicyo kimwe n'izizi ego izi zozo akamoto urakumva nka hose urayumva papa ya zijya zindi zozo uyicanye ukiyimotereza gusa urakumva mugabo ukiyicana akamoto ntusubira kukumva yego
merci ndabona ko ngaha dufise ubwoko butandukanye murabona ubwoko mfise ngaha ni buji iri icyo uvuga ko imeze gute
iyi
ubwoko bwawe ni ubuhe
Il est twist, comme la bonne est ma twist.
Haruni yindi, il est trois qui dit Hano, on a eu un quimède, on a candidatoi, Haruni tout à qui dit. Il est tout à qui dit, il est mis choupa, il cabine à fond de qui. Mais on va haricot différence, il couvre qui fond de qui la monde, il dit juste à ce qu'il y a au fond de qui.
Oui, go, haricot différence, c'est gosse. Nti di diba difundikiye urabona yuko uyicaniramo indani kandi bisaba yuko aka kantu uyicanye nta ntuze ntigapasuka sico kimwe na kijya kirahuri tunywesha amazi cyane tuyishimi bibi bijya byoca biturika ucubona gapasutse nga kubera uru rubeya uyicaniyemo ngaho iyi inya no kuvuga aya mazi aya akoroga yoyo agumamwo indani nuvuga umaze kuyicana ukongera ukayizimya urabona nkiye aya mazi arimo nga aca yongera akamatana mugabo iyi yoyo iherera ku kintu izi ziraramba papa yizi kubera urumva iyi inya iherera ku kintu mugabo iyi inya ihereramo indani nuvuga ukuyicana uzimya kaza karayongo ukebuke aka kamonto rero kaduga niko gatuma iziragira ukebuke iziragenda imanuka ukebuke bica bitandukanira rero no kubiciro kubera abana iri muntu nzeya niyo yebanga uko yo ntivyogurwa co kiri
biratandukanye rero tugomba tuje ku mafaranga sivyo abarakunda kuvuga ati kenshi amafaranga arate abantu bani bakunda kubivuga uraza kutwemerera
yego nakibaza
nk'iyi buji imwe urabona ko udusigure ko biteza gutanduka bidatandukanye nk'iyi igugwa ngahe mu butike iwawe
yego iyi ni 2000 iyi nayo 10000 aka 17 iyi nayo 30
kubera iki none iki kinini kuri ibi byose iza kuzimba kiri moins cher kuruta
izindi iyi urabona ihagaze niyo yonyine mugabo iyi inya iri muri aka gacupa nuvuga aka gacupa niko gatuma izimba kandi en plus yaho na ntunzeya n'umwanya uko za kasumwe iyi inya ucana nk'isaha imwe urashobora kumara nk'indwi zibiri mugabo nk'iyi inya uyicanye yose igahera ni nk'amasaha atatu cyangwa ane
ibihetse yego urakoze Neila ndumva ko uratubwira ibintu biryoshye kandi bitera intege ku rundi rwaruka urarushaka kwiteza imbere izi buji zanyu uriko araziraba arabona umengo ni buji zikomeye kandi nk'uko bidusiguriye zimotesha ahantu mbe nk'ufise inzu nini akavuga ati nashimye uburyo zimota ko numvise ko zimota noshima naje kuzishyira mu nzu mbe nk'umuntu afise inzu nini ifise nk'ibyumba bitanu cyangwa ni salon kinini arashobora akoresha imwe nyine cyangwa bica bimusaba gukoresha zitandukanye
yego nk'iyi nini arashobora kuyikoresha kubera osi uko iba nini niko na odeur isohoka ari nyinshi niko nubivuga mugenda aho asanze bidakunda yuko hose ashobora kugira arashobora kugira bujiri zibiri akazishyira ahantu hatandukanye ose afise nk'ibyumba byinshi kuvuga yuko uyicanye muri salo odeur ikitraversamo ikitabeza uruhome ijya mu cyumba uvize uri mu cyumba uyicana uri mu cyumba uri muri salo uyicana uri muri salo
yego hama iyindi undi mutwaro mfise numva nshaka kukubaza ni ku bijyanye n'impamvu wowe wavuze ati reka nkore buji sibyo esike hoba hariho besoin quelconque wabonye ihari muri kominote cyane wewe ku bwawe uravuga ati buji irashobora ngize buji zimeze uko zirashobora kukemura ikibazo kinaka byoba bihari
ego birahari ubwa mbere cyane ico cyo kwirukana imibu nashaka gukora kubera hariho misi yose ndazizanye n'ubwa mbere nk'inzizana ikibazo cya mbere bambaza zirirukana imibu nanjye rero mu ma parfum nkoresha naca ni concentre cyane kuri izo zirukana imibu ikindi naco ndakibabwira gusaba bakibona mu nyuma hezita yamaze kuba kwera ku kuntu mu Burundi ikintu cya mental health ni kiri santé
mentale
ni kiri avancé gose ntukunda kukivuga gose mugabo idibuje uyicanye dufate nkaya ufise stress cyane umva yuko warushe gose ukumva juste akakamoto humeur yawe irahinduka sans le savoir mugabo umuntu umubwiye ukamubwira ati iraza kugufasha kugira stress abambwira ati stress y'amahera uraza kuyinkura mais après uzikoresha wese arambwira ati nturi kiro facilement ni ukuvuga uko kuntu uba wabaye relaxé iyo stress yamaze guhera ikiro rica riza facilement hariho n'uwigeze kumbwira ati jewe nkora akazi karuhisha rwose ku buryo ndyama amasaha make nijoro ndamubwira ati aka anya karashobora kugufasha ugacanye ava yuko uryama
barabitahura uko uri kuri ababibabwira
nk'uko ndabibabwira barikeka umva nti urabibona yuko nyine atabyumvise neza mugabo c'est pas après uzamva ambwira ngo nasanze ngo nanasinziriye nibagiye kazi kandi nibibi kujya mutakazi bita kubera ko amari buji ntuzi gishobora ego mugabo arambwira ati maze kuryama hari igihe nibagira ku kazi umva kubera uko kuntu aba yabaye holax agatwagwa n'itiro ego donc nibyo bintu bibiri ni effet thérapeutique kuri santé mentale nico cyo kwirukana imibu protection contre les insectes
wow en tout cas félicitations courage beaucoup kuri icyo gikorwa cyiza uri kurazana ni innovation hano muri mu Burundi mu gihugu cyo dushaka kubona surtout kugwaruka
yego
mbe uba hariho izindi ntambamyi uri kurahura nazo muri kino gihe urumva ko warashatse gukemura icyo kibazo kandi rero ubu no munsi uratangiye kumva abantu bakubwira ati ibyo bintu wambwiye ndiko ndabibona mbe intambamyi nazo ukurahura nazo bishingiye kuri no produit ukurashira ku isoko ni nziza
intambamyi cyane nuko kuntu cyane nk'aya ma parfum nkoresha mu nyuma hoho kubera ibyo nkoresha hariho ayo ma parfum n'iryo shashara ariyo sire ino hariho isere d'abeille iva mu nzuki ino hariho bajya borora inzuki barazifise ibyo zo ndashobora kuzikoresha mugabo icerekeye ayo ma parfum ntituragera ku rwego ko hejuru kubera ayo ma parfum kenshi usanga ava nko mu biterwa hariho nk'ibiterwa tutaba dufise ino dufate nk'iyi inya harimwo vanilla vanilla ino ntiboneka kandi iyi nayo irafasha iyo holax nari mvuze mugabo nka zijya zirukana imibu nka eucalyptus cyangwa citronelle ariyo amacayicayi iyo ndashobora kuyikura ino mugabo nayo nyine ntizikora kumwe nk'izo zindi mba nkuye hanze kubera zozo ziba ziri sipesifike ku mabuje ku buryo zitaza gutuma ugira amaleji cyangwa ibi bitume urwara izindi ndwara kanaka yego
hama kujya na ekipma ukoresha mu kuhingura ayo matiya premiere yose ukora yahindu kugira atangiye produit ya qualité produit fini ya buji ekipma zozo uzikura ngaha nyene c'est facile byarakoroye kubironka bimeze gute
ya ekipma sinda zikura ngaha heureusement l'année passée naratsindiye concours yari yoganije na PNUD Innovation Week barampaye prix bampayemo nashoboye kurondera ekipma ishobora kumfasha gukora nyinshi mu mwanya muto kandi nazo nyine nazikuye hanze
félicitations.
Merci.
Ishyirahamwe mpuzamakungu nk'iryo riko rishima rikana gutera intege n'ibintu biba bikwiye gushyigikirwa. Buji ishobora kuguha akamoto keza mu nzu, buji ishobora gufata kuruhuka, kugufasha kuruhuka mu mutwe, igatuma utora utiro, ikagabanya uburuhe bwo mu mutwe. Urumva ko ari buji ngirakamaro. Mbe rero les projets d'avenir, wo bufise ishyirahamwe twavuze ko witwa Neila. Wavuze izina mbe ubikora nka Neila cyangwa urafise ishyirahamwe cyangwa boutique uwokenera izi produits aya mabuji yo zisanga he mbe ni izi zonyine dufise ngaha utweretse cyangwa ari ubundi bwoko
yego ni ishyirahamwe ribikora yitwa Neila Candles Candles no kuvuga buji mu gifaransa ndafise nabo dukorana ubwa mbere nari natanguye ndi jenyine mugabo mu nyuma ndabona ko bidakunda yuko nobyimarana jenyine ndatangwa ndinjizamo abandi bakeye aho nshaka ko bishika nk'ubu ho nyine biracari ngaha Bujumbura nabo nyine si na bose barazimenya ndashaka yuko zimenyekana ngaha mu Burundi duhereye ngaha Bujumbura no mu zindi ntara ni wose zigashobora no gusohoka hanze
ubu zikenera ngaha Bujumbura Neila Candles cyane buji za Neila yozikura he yozisanga he
yego muri ville hari ikibanza ahahora Econet haruguru y'ikiraro gato haruguru ya budget hitwa business house ni muri B4 cyane naho bakadutelefona kuri numero
61 94 81 54. Kurundi rwaruka rw'abigeme ushobora kuba Burundi surtout kugira ahugeze naho rushobore kuhagera mbe byo basaba iki ubutumwa ubuhe
ego ico no babwira abashaka kuja muri monde ya entrepreneuria no kumanza kumenya yuko muri entrepreneuria hariho intambamye nyinshi ama challenge hariho n'ama risque menshi ufata ukavuga ati nkuko jewe ubwa mbere navuga ati nabona yuko kitokunda aha mu Burundi kitokunda ukabuzi ukabashyo ya wewe ukavuga uti nimba nshaka gutangura iki kintu kubera kenshi ububona ari ikintu kininiya mugabo ugatangurira kuri hasi ugatangura buke buke ukizana hari abashaka kuvuga ati sibisa amahera cyangwa simbona ingene notangura kenshi usanga turi ko twimvira ibintu bininiya rwose yo kuraba dukeye eske ntanguye utu dukeye birakunda yuko nzoshika hahandi nshaka gushika aussi ubufasha hezima payeje bije zirahari ubonya usumese projet iwawe bashaka kugufasha ikindi naco kuba passionné n'ibyo uri kurakora kubera ko si iminsi yose utanguye iyo business iwawe ucubona ya mahera waje wiyumvira ifo yuko uba ufise passion ukavuga uti ninahura niki peu importe ninahura niki nzokibandanya mpaka ndagishitseko ku buryo utazovuga uti ntibitanga amahera ndabihebye yeah bifo yuko uburi passionné nico kintu uburi kurakora ego.
Yes, merci beaucoup Neila. Ndumva twabajeje ivyo twari dushaka kumenya byose muri Pam Channel TV mu kiganiro Smart Mind. Ariko turafise umugenzo wo kurekanaho abatumire bacu bavuga icyakintu bumva bari bafise ku mutima tutashoboye kubabaza. Beho bari ubutumwa cyangwa message wumva tutasha tutagusokoroyemo warushaka ko isohoka.
Yego. Ni izibuje ndebagiye zirashobora gukora mu ma hotel no ma restaurant kubera zirukana imibu n'isazi zose birukana isazi na cyane cyane yuko turi muri periode y'isazi uko umunani n'ukw'icenda zirashobora gukora mu ma hotel no ma restaurant aussi no muhira si ushaka kuzikoresha ikindi naco zirashobora no gukora muri decor ubwagi by'anniversaire ugashaka yuko abashyitsi bawe basanga ahantu hamota ego canke ari nko madote canke nko mama yaje wakira abashyitsi ugasanga ugashaka yuko ari ahantu hamota abandi kameze neza izi nzira ashobora gukora
jewe nahuye ko misi yose umuntu ibyo yize arashobora kubifatanya n'ibyo ashoboye gukora bikamubera akamaro mu buzima bwiwe.
Ego.
Wize ibijyanye no gufungura ariko uno munsi kudukorera amabuji. Ndateye intege ugwaruka cyangwa umuntu uwo ari we wese peu importe l'age ushobora kuba ukora dukurikirana kino kiganiro. Neila c'est un témoignage vivant yuko ushobora kugira icyo ukoze peu importe ibyo wize peu importe age yawe ushobora kugira icyo wimariye ukamarira n'ikibano cyawe. Tumutere intege cyane Neila kuri ino ntambwe uri kuratera. Tukwifuriza iterambere mu bikorwa byawe mu mwaka uza tuzosubire duhure. Neila Candles itakiri ya boutique iri mu gisagara cya Bujumbura gusa ariko hari n'intara zishika kuri 10 uzo wamaze kuzisangamo.
Ego murakoze cyane ndabashimira cyane namwe ko mwashoboye kuntumira muri iki kiganiro cy'iwanyu nkashobora no gupartage nanjye icyari cyo kuba umu entrepreneur gutanga amayide nizere yuko bizofasha n'uwo wese akiryamanye ide yiwe mu mutwe cyangwa agitinya namubwira yuko yohaguruka akamanza akabyicarira akabiraba neza apana yuko ya ide yiwe ayibika muri tewa ngo byanze ngo sishobora kubikora. Yego.
Yes, murakoze cyane. Ndabibutsa yuko kino kiganiro tugikoze dufatanije n'ikindi kinyamakuru cyitwa Ihis News mu mugambi wayo ku Kivi. Merci beaucoup dusubire kandi mu ndwi nza mu kindi kiganiro nk'iki nyene. Bandanya gumana na Pam Channel TV et surtout abakunda akamoto keza mu mazu, abakunda akamoto keza mu bibanza byabo, haba mu hotel, ama restaurant, imanza zanyu, destination nimwe ni Neila Candles. Mwabonye ikibanza nsanzwe akoreramo n'ahantu twese dusanzwe duca aho twita kuri Boulevard mu nyubakwa yahoze ikoreramo ishyirahamwe rya Econet Wireless. Murakoze.